9h30.
Yeah!
yombo wanga.
Dio Maya.
Wadu wa yombo wanga.
Dio Maya.
Wadu wa rade pa.
Wadu wa rade 20. Validly registered. Valid.
Come on.
Revolution, revolution, revolution. My ball, my ball, my ball. Ya wango dong mali, wango dong mali. My ball, my ball,
my ball.
Kita rata yombo manu wa depa. Ya wajo dia mani uru wanga nomination. Wadu wa yombo. My ball, my ball. Nagijo era kidero nga nga machulo. Wanga poka lupeta mundo kinyiru wake. Yo penyo wajo nita kushodo kano. Yo wajo koso ke wajo.
Kamano. Yo wajo mele.
Wanga idwa luar di par.
Humanity.
Non, 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 non,
non,
non, non, non,
Bando.
Hi, how are you? You are very nice. Ah, and what kind of life, guys? You know,
I've been all over you.
There's another one that is coming. There are two. There's one that is coming.
Yes.
James, you come
here.
Ah, God. Come see me here because it's live. Tell me, James.
James, money.
Capture it. Money we got here. So that he can get my money.
Hello. We need a peaceful campaign. My opinion say yero, the way kita feel for the WhatsApp tomorrow. Because someone who is a senior so olekina county police commander. Mondo take charge, mondo get concerned. Make it one county. Kendo bangu chariyo sese rumo donge. The doctor Evans so demo kidero chune kwe. Eki na mo senior so wa ne karagaja wat mondo amara manade. The way pick it on WhatsApp again. The WhatsApp again.
Madwaro lemo moko mobiro chunka tapoyo kami kulo ni wan yingi ke itua gi jo piny te ketho ni ngama lui. I will take this thing away from you and will not give it to you again. Omiyo jo MCS ka biuruka ma Michael Ogalo mo again.
Yo, my boy, for an hour, come back, for an hour, come back, Mondo fish processing factory mama bay. Oti mondo yude ni o yude kamati ye. Mogi, we request Raila Amolo Odinga. That is our president, and we love him. so much that tonight we want him to be our president. But Homa Bay, when you come to Homa Bay on 16, we beg you, Kidero is your brother, Kidero is your son, Kidero is your kinsman. Allow him to lead us. We are tired. We are tired.
Central Kazipulu Ward. More at your Niggi Ruto Tete Kura and Dr. Evans Kidero. Ingurukama, I Central Kazipulu Ward in Kazipul constituency. Yukuru Untie and Jori Mogolo Ward, Kokwa Yokakelo Ward. Tony Kanyaluo. Homa Bay power. Homa Bay power. Kidero power. Kidero dela. And mara iluonga ni Tony Dalton Obala. Ana Kanyaluo. I represent the greater Rachuonyo, the youngest MCA Madibedi Assembly. Uroko. Homa Bay power. Anemaya Tumping Mogi, Wang Ching Ward, Achung Independent, Ternauru Daktari, Kucha Ward. Woda Sumbi Power, Woda Sumbi Dawa, Matobi Azodundo Ruma Kaksing List Ward. All independent candidates, all your votes, Ginmark Evans Kidero, Dawa Homa Bay counts. Okwe Uru, Jokarachwanya Unka, Jokabe Utie, Ankakamati Nanyango Sumba, Akelo Manamos, Mar Karachwanyo Te, Kakarani MP, Rao Rabianya, Rao Eropi, Kuse Yero Kinero, Dagon Ujasa Yero Kamano, Odi Kutokode. Obiano Kire, Roger Lamo.
Obama Untie, Untie, I know any Joel Lord. I choose Senator of Mabei County Camp. I'm the youngest Senator of Mabei County. Who is the Evans? Give what people can go on in your long walk to freedom.
Yes, on Monday, Odagi Chulu Gimala on Tuesday, Lorian Bell on Wednesday, hallelujah! MC to sing a word. Alone, Yoma Bellutie, my Yoma Nitomo Nyango, Maka Bondo Kasipul, kendo wawacho kabondo ni Dr. Evans Kidero Pastor warwako u. Halo, halo, chieka chieka bado gwal. Nemiluga Nkojo Otieno tum kaka ng'ama manyo senate aspirant but okwanyal bedo senators wate. Naneno ni e camp mar independent akwene ng'a miluongo ni Dr. Kambona. So adoro ni Dr. Kambona gi Dr. Kidero oti ka gitimo site gi representation and production gi legislation. Kennedy Kasera, Achung Central Ward. Kao wacho ni jire tu wacho ni chameat. Kao hivari. 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 Adwana wache ni Ambrada Okso humo chien. Kao uoke penyumande wa wajwa mbeo wase wacho ni kaya mwago ya kocho wakare kusokare. MC Muron. Jodala untie. Masalmona weno deyo aruma katsengre. Daktari nyale kozok nyale. Wonyale. Uchuone.
Aya fwana uruka majo turwa. Mahoma beri kaunti untie. Untie. Enyinga iluongo ni Dr. Otieno Mbare. Madonjo Kasipul Kabondo kaka MP. Uruwako mano. Uruwako mano. Amora hinya kaneno gimati moreka uono ka. Nyiso wa nejo homa beri sani uok nitelo maragoko okidonje. Donka mano. Donka mano. Evans Kidero Mwatero, don't come on. I don't come on.
Homa Bay Utie, Samo Gutu, MP Makachuan, you hear me? Kura Ibate Kwa Dr. Evans Odiyamu Utie. Utie Zaharan, Maya Nama Yunia Jopin, Wadono Bay Paul Constituency. No, so Evans Kidero, Manadawa, Madhutia, Doma, Bekati, Rukamano. Yodalawa, my another special guest, Madwa introduced me, my Jaduo, Okinyi, Rao, Mungeo, Pile, Nosyep, Raila, Odinga, Tobiroka, Mondo, Ako, Aki, Kishanu, ni support mare, ni kuom Dr. Evans, Uyabu Kidero, Kinyira. Yoma bei untie. Yoma bei umora. Angi nyinga kansela ukini rao.
Brado.
Giretse chuonyo. Giretse chuonyo. Niki constituency ya dee. Wane newe se podo. Dr. Evan Odhiambo Kidero. Koro maia pil. Nejodongo maoma bei. Dutote. Watuwaro ni mondo. Wakuluru yu pil. Mondo wa make sure ni wago kura ni Raila Amolo Odinga kati wago kura ni Kidero for change. Imo wadu wa reno loro loko eo Mabei County. Eo kama.
We mwondi senator. Nitiye reo ya wamo biro kama mwole wa matin. We mwru nge njigi.
Jowa bei utiye. Anilu ngani ufeo. Odanga Ogingo, Andi wa kuabwa yon, ani magumu yukut maja yancha unge, ani magumu Ogingo yukut maja yancha bidala, ni wa wasiye, ni daktari, emakele wa, ni ubika wa.
Hello, yoma be utie, amoso wa hinya kenda kwa yuka maja turwa, mawe.
What do you think of your tumbuwa? What do you think of your clearance? What do you call it there?
The head of Students Association, Mayor. Students Association League. Shop.
Okla, Odiambo, Okla. Okla, Odiambo, Okla.
We shall hear.
Yeah.
We shall hear.
Yeah.
One mama view. One mama view. And I do want you to do my baby matching. You want to get your youth? One bang of the ammo kidero. Why you here?
I do any more than kill you. You mean I want my band and the gear like from Dr. Kidero. Talking about your combo, Moko. One game, Tabitha, Yandi. One guy, give Professor Konditi. Professor, just say hi.
Yes, hello, Utie. Oma be Utie. Kidera power. Kidera power. Water chico. No matter boro. Get away, baby.
One guy, give what. Senator, candidate. Omabe untie. Anilunga ni Dr. Kenneth Kambona Oyugi. Mwa kabondo kasipul. To senator umanyen mabiro. Uruwako kosokuruwako. To angi Dr. Evans Odhiambo Kidero. Kaka governor na wagitiyo kaka pata gidotu ye kosoku ye. President Mark Kenya, Governor Mahoma Bay, Senator Mahoma Bay, Eluru Kamano, Jodalo Watie Kokoro, what are you doing with the pain? You're the pain, Adwaro Koi, Koro Peter Yomo Oli. Hello? Come on, 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 come on
nitieka.
Joga kidero nitieka. Omiyo Jehova Bey, mago jopiny, mosebedo ka sando e nikech weche mathoth, obiro ka mondo ginyisogi ni ng'ama iluongo ni Weber Kidero ema biro konyogi e tabu ma gintie. Jodalawa, tong'ni ne yany. Tong'ni ne yany kendo wach maber. Wanga de koro gero chirni ma Homa Bay County kama otieko te. Debe ni wanga ayany moyanjo ma gicha ne en Josh. De koro onge mama mosekao pesa ne momi pesa mondo lokre godo. Debe ni ayany. Debe ma this county onge ja yudo ma de koro yudo pogo yudo pesa mar ola mondo gitim gohala. Omiyo wanga biro gin candidate manyiso wa. Gimo dwa vitimo nwa. Oko yany ngato, to wajulu gimo dwa timo na joma tindi. Oko yany ngato, panyiso wa gimo dwa timo na mene. Oko yany ngato, panyiso wa faktori mo dwa kek. Oko yany ngato, enika jena ne. Ome uka wano, adwa ni mwadu timu badu kwa wajo ni tima yany. Utia kuruwa chup, udwa rodo kwa ima mkile. Tima yany, utia kuruwa chup. Modungeni bali nika. Abona mwanzo kama.
Wamboze koya mkama. Homa Bay. Homa Bay unje. Kaumo
Ching makawuno ni piny ber. Kane ng'wecho tamre tarik 14 to siemwa gi lop ne wadagi. Kae to gibuogo ni 6 piece bende wadagi. Kae to nyono nyogi buogo ni oknyal okonyal bedo clear. Wabedo clear koso kwabedo clear. Sani bende gibuogo wa. Nikoro baba biro. Baba tuvile biye.
Joma Bay unje. I'm not a common ribari.
Kaga Sumbiri.
Ungeyo gimuye gipenjo nikech nyecha gidwa timo gima nyecha gitimo Siaya. Mawindo nyecha dhi bedo deputy governor. Kato giwuonde ni dhi miye tich. To kose miye to kata na desk kato fisonge. Koro miyo ne gidwa ng'eyo ni en ng'a ma dhi bedo deputy governor. Dana ng'eyo ni Wanyal betray jo Homa Bay. Omiyo natamore ng'isogi atero gi mana kama tatero gi mana kama tatero gi mana kama. Nyako Tundo kawuono to kata nyime kanyo kanyo chatamora na chung nong'isa ni mondo we gini nabro bedo ni bimiya kom ni dhi ang'iye lach. To anawacho nawacho ni jo Homa Bay ema jomadongo, gima giwacho ema biro timo. Koro kawuono wabiro kawuono akelo nu my running mate Elijah Kodo DC.
Dadala wa Uche. Dadala wa Umor. Dadala wa Il. Mokwongo, wadwa gonu ero kamano maduong' ahinya kuom biro mondo rwakwa kawuono kwatero obokewa ka BC. Mar ariyo, jaduong' gi tekone duto notimo kaka nodwaro. Ero kamano, koro awacho niya, wachako ng'wech. Wachako ang'o? Wadwa ni wadhi. Wadwa notim ang'o? Wadwa luwa gwengi. Wadwa notim nade? Nyaka mo, nyaka debe. Nyaka mo. Wan kaka team EK. Wabiro chiwo telo maber ne jo Homa Bay. Kibiro ndik ji, wabiro ndiko ward ka ward mochalre ma opogore kata achiel. Onge ward mabiro yudo. Daktari osewacho ni tije mag kaunti bidhi yiero ji. Daktari dhi miyo ji machalre ma ward ka ward ar sub county ka sub county dhi bedo gi joma chal. Onge sub county madhi dok chien kaka ne ndhi wadok chien kipogo tije ni kuonde moko. O kamano, omiyo wadwaro ni mondo sa ariyo okinyi jodalawa oseterowa e position mar gavana. O kamano, watiuru motegno. Watiu matekno mondo ka gisari okinyi to waseyudo tik. O kamano, daktari gi Kodo kipimo gi jokaka chalo mudho gotieno. Daktari is an experienced person. Daktari osetelo ne pinje mang'eny. Kodo bende osetiye sirikal igni mang'o mang'eny. Ok wadwa niya Homa Bay ok wanyal bedo ga go a testing ground kendo. Homa Bay nyaka wami joma experience manyalo tiyo kendo manyalo riyo tich maber mosiptendewa yorewa pi wayudo maonge rem moro amora. Kamano, ero kamano fuane ore uru kamano ero kamano Nyasaye bed kodi nyinge.
Jodala Ute, jodala Omar, vijana we, vijana Tiala, vijana Tevin, akina mama we, wazee. Mokwongo adwa golonu erokamano, ang'eni kawuono Jumapil, wawinjo nibe udune kanita, kugone Nyasaye erokamano, tagolonu erokamano nikech ubiro ka, mondo wachak wuoth kanyakla achiel, mondo wager Homa Bay wa manyien. Ang'ena lamu usebedo kulamo, Nyasaye uwinjo. Kendo biro uwinjo, bako gitariko chiko, dumara boro, jima waduwara mana kaka Nyasaye wacho. Jomoko usebedo kaketho nyingi, nikibiro timo kama, gibiro timo kama. Nuneno kade gitamo wa, osiem jomoko giluth, tomano haki ji.
nikech ging'eyo gimomiyo gisiemo ji gi luf.
Homa Bay odok chien higni apar nikech wacha siema gi luf.
Nikech kane upenjo joma ne uparo nuyiero gimomiyo development onge, to ne gidwoko unang'o? Ni be ning'e kaka noyiera donge? Ne gipenjo ni bing'e kaka noyiera, kendo mana kaka sani ne gidwari mondo giyier joma gisiemo gi luf. Maka ipenjogi ni ang'omiyo yath onge osiptal, ang'omiyo dakteche ok chul, ang'omiyo jotije ok chul, ang'omiyo Homa Bay nie dho nam to Homa Bay onge pi? Weataka nuo kendo maja donge pi? Maja donge pi? Makati Gadi, makati Lisi, makati Kuoti, makati Mwadhi, makati Ruo okrum, ang'omiyo Homa Bay onge pi? Nikech pesa mowinjo bed ni chulo no ichikogo stima mondo pi odhi malo got kokech oduog e nam, ung'eyo ni pesano ok tine jopiny donge? Ne wanwang'o devolution gi constitution manyien higa 2010. Odhiambo Mbae mawuon Homa Bay ka gi tiende mosomo Homa Bay ka modhi e university marieko noaelo Homa Bay ka ema nobiro gi formula mipogo pesa, kakipogo pesa madhi e counties. En ema noneno pega pesa nyaka pogi koluwore gi ji modak e county. En ema nobiro gi formula ni pesa nyaka pogi koluwore gi area me county ma Homa Bay en 3,245 square kilometers. En ema ne obiro gi formula mi pesa mabiro luwore gi kaka ji nigi chan, maung'eyo chan ma Homa Bay kochaki to wan ma wan e piny. Nikech king'iyo kaka chan bedo meshad, en namba tuoche ng'enye, en kama nyithindo ok dhi e skul, en kama nyithindwa manyiri mako ich ka gin yo higni 14, kato en kama ji piele bungu aoya oya. Emomiyo nobiro gi formula, emomiyo nobiro gi formula. To despite sani e higni apar wasenwang'o pesa moromo bilion 100, to kinyal siemo gimoro kata achiel ma pesa no otimo. Uneno stadium kachacha malo kachacha, sani pok orumo. Abiro tieke. Uneno osiptandwa ma Homa Bay miluongo ni referral and teaching hospital, owinjo luonge ni mortuary and death hospital. Uneno osiptandwa ma Homa Bay kar ni mondo dakteche oti to gigomo nang'o nikech pok ochulgi. Uneno osiptandwa ma Homa Bay ka mondo mi idhi e pharmacy mondo mi yath timi kalatas ting'isi ni dhie dhi ng'iewo yath. Hiyo tumekataa, watamore kabisa. Miyo ne ging'eyo ni an I don't bend, I walk straight. Emomiyo ne ok gidwara, emomiyo ne ok oluonga bura kama nisieme ji gi luf. But obege kobedo no wan kaka wuono wagone Nyasaye erokamano, nikech gima Nyasaye ochano nyaka timre. Gima nigi chakruok ne nyaka bed gi gikone. Chakruok ma Homa Bay nigo nyaka wachak kakilose mondo Homa Bay one maber. Kichako kona kajabedo mitundo sena mfang'ano, wabiro neno lokruok. Kichako kigotuma mitundo oboke, wabiro neno lokruok. Kichako Nyakwere mitundo pala koguta, ubiro neno lokruok. Kichako utajo mbita kati birigo asego kanyada mameseje mokuongo ni Canada donge? Canada kuma mina jomodake, dala mamina jomodake neno
lokruok.
Kachako, osiptendewa mag health centers, every ward nyaka bed gi health center mantiere gi maternity. Mar ariyo, every sub county kichako gi Kabondo, ibiro Kasipul Oyugis, ibiro Rangwe Hospital, kaeto idhi Mbita, tidhi Sindo Magunga, katidhi Mbita, nyaka wabedi gi level 4 hospital man gi X-ray. Nyaka bedi yedhe, nyaka wabedi all specialities ma every sub-district hospital, nyaka bedi gi medical department maka dundo kili ka dundo ni gwecho marach to dok na ng'eyo turudho matin kama ta dundo ni duoge wange. Kidhi osiptal to kiywe maber tiketo ni oxygen sawasawa. Homa Bay chwa kaendi osiptandwani nika in gi kansa to nyaka idhi mana Eldoret, nyaka wabed gi kansa center Homa Bay ka. Nyaka wabedgine equipment matimo radiotherapy machalo tomography Homa Bay ka. Nyaka wabedgi NMR Homa Bay ka. Awinjo ka ng'ato penjo ni to mago be joka bong'eyo. Ok apar ni ging'eyo. Ok apar nande nande ok ging'eyo. Mar ariyo, wan gi ECD classroom classes kam 991, bangi gi 300 wasegero gi te, waketo desk ma kidi ok puonj sitianda nyasi nikech sani kidi ma nyithindo bede chuo sianda nyasi makata gima japuonj puonjo jipuonjre ok owinjo. Kwadonjo within 1 month jopuonj te mag ECD biro nuang'o confirmation letters. Within 1 month, Nyamrerwa tebe Homa Bay County will get their letters because gine magitimo tich madongo dongo e county ka. Wantiere gi nyithindo mariek mokadho tok nyadhi e skul nikech gionge fees. Donge nowach ni miyo ward ka ward milion 2 to nochiw nadichiel sani gini aboro awinjo ni onge ng'ama oseneno. Wan wabro keto milion 10 kwa ward ka ward mar basari maonge nyathi mariek modhi e national school, secondary school kata university mabro bedo dala nikech oonge fees. Onge ng'ama yiero family minyuole nikech sami nyuolo wate inyuolo ka wan duk to kigoi piny ni it kaka nyathi jamoko ywak e kaka nyathi jaywak cha ywak. Mar adek, nyaka watiek kech machamo kaunti wa. Jopur nyaka wane monwang'o kodhi maber, onwang'o mbolea maber. Mar ang'wen, ka nyithindo otieko skul nyaka giduog kama gitiye. Asemo kama wantie ni ne wan gi capital fish mane ndiko ji 3,000. Asego kama wantie ni ne nitie factory mane biro rego bando to ne pogno nomuki dana ng'e kama nitie abiro duoge. Kado wacho kama rech wawuok e nam ka to wakia kata kumitere wawinjo ni tere thika naosedhi thiko neno kitere kuno rech wa nyaka los mana kaendi choke modong' nyaka reg mondo walos go chiemb gogi ka. Odong nyaka walosi odong ka mondo walosgo fertilizer. Donge nyaka wabedgi factory Homa Bay ka mar rech. Kabondo nyaka wabedgi factory mar rabuon. Kanabedo gavana ma Nairobi nakelo osiepe na moa Thailand kumiloso ethanol gi marieba gi rabuon makelo gi maintroduce gi ne the current governor. God bless his heart nikech osetieko dhi to kama notieke gik manotame timo kata mane ok odwa timo obiro neno pogruok. Jodala utie. Karecho, karechuonyo. Wabroduogo pur mar pamba. Edo namka waket jinari. Jokarechuonyo ntiegi limestone. Limestone nigo loiloso go waterproof cement. Tojo karechuonyo kluang berne. Wabro lose. Jomita. Jomita. Ungi rech. Longe ungi rech. Toku berma rech no. Jondhiwa kumipure niang. Tokendo mbeo. Adwa ni mondo wa apologize na jondhiwa. Jondhiwa jo party. Kendo jo party kabisa. To party nyecha wigi uwin kodi. Koso, ndhiwa cha onge odiyan. Tangami uwigi uwin kodi. Makata na teach maru UHO. E office maru party yoko migi. One. Na se loso, yecha loso, yecha aromo kijodongo. Kanyamua, nyoro na aromo kijodongo kabuochi. Next week aliromo ugi, jodongo kwa buwai. Kakaromo kijodongo kanyadoto. Gimalimi ugi asengi isogi. Jodongo utie. Jiyadimo yini mwoto wanafu wa chindiwa. Jodongo kina kama wa chindiwa. Kikato uondigi. Kingeni wajo luo. Kito anangeno waduo eri. Samo yengu, tongado ringo toro kwa nyasi. Nitere na wadwa, chamo ndo vi ugulu. Tukwani, jondi wagi, gino gino wete wa homo beika, maka ziangi yangu. Toknya lor niki gimoro. Ngado niki niketa aerogi. Ana di ngado niki niketa aerogi. Koro kikchunyi kisagre. Mana kakondike bukma jona parga ngweni kikchunyu sagre. Ya? Giye kwa homo beima nyen. Nikejo ormo adegero ni rudi mangeny ka okamano to dina wacho negi jorana untie wantiere giruma national park ma salipo kwa neno berne to ruma kanyoero ema nitiere umuga mara char umuga mara ten majo china gijo japano ero to kuboro ginyangado tunge gi bokdo yene gi mondo ginga tunge gi Tobro lozo kaka watalinya lubiro neno gyo. Tokanyo memo tingo ron antelope. Tingido angeni ron antelope gima bear. Ni president mangima. Mich mimie kothi limo jo Uganda. Jo Tanganyika. Nien ron antelope. Kanyecha Uhuru Kenyatta odhi Tanganyika. Nyecho mie a gift of ron antelope. Mubiro kelo nwaka mondomi Ruma National Park. Adwa kwa yu ni chiengu Uhuru biro. Tumose maber, utine badu malo, utine badu malo. Nikech, kade oke nuwot, Kenyatta maino uru. Loch mochomo walini deo kotimure. Nongi, omiyo kaya komo biru kaju mamabiru. Kato uru joko nuwotane, adoni mondu tina malo, nuitu malo kakubro ruwako. Uru, kakubro ruwako, raio. Toi, nipira uchie, nyakane onongo uru. Wasebe luka wali mwatelo. 63. Jaduong jala mogi yuki ngotinga na wacho. Ni, no Uhuru, no independence. No Kenyatta kwa Kenyatta wakogole jela. To no independence. Maki Kenyatta uwo, mubedo president. 2002. Raila mwono tinga na wacho ni, Kibaki, tosha. Dongi, nobedo president kwa nao nyoko bedo. 2007, no Raila Amolo Odinga. 2013, no Raila Amolo Odinga. 2017, no chako Raila Amolo Odinga. Ma Supreme Court o confirm ni Raila, no ma. To be chung Raila, no chung gijo pin. He is the one, mose akikisha, ni wanuango, gimajo pinyu injo nuango. Abiro kanyo weawe usiepa. Abiro kanyo, abiro wacho. Jimi wacho na wingu. Ukena laka duoki. Laka duoki. Donge. Koro mio. Koro mio. Raila. Ose chungijo pin. Wang ni. Enmar Raila. Beketa kingi yo qualifications ma president. The only person ma mature. Mwai rojo Kenya te. Mwai rojo Kenya te. Enmana Raila Amolo Odinga. Tingane urubadu juma baba ni Raila kwa. Ewa kamano. Yodala wase lozo mangeni. Toka bitie koka wakawacho weche magmine. Nikech mine wa masa ema pidho wa. mine wa mangiwa. Nikech weche mag mine are important, emomiyo none mondo wabed gi jatelo muchung' ne weche mag mine. Tok mana mano kende, uneno ka senators ok omi pesa. To women rep to nomi pesa nikech nyaka ne ging'i weche mine. To king'iyo Nairobi, inwang'o ka every year, bursary, 45-50 million. Weche mag mine olos maber. To karwa ka, ok inya neno kata gimoro achiel motimne mine gi fund manomi mar mine. Sasa, an kaka gavana, I'll do my part to make sure ni mine timo ala maber, ginomo pesa magigogo ala, gigege okuze, kata kaging'eo mabati magigero nego family magudi, wi mabati magigero, okwar. Jodalo untie, mine untie, kaito, na mwaka, jo Uganda, mayo jowa rech magi imako donge. Waburo tiyo gi Coast Guard, waburo ngeone gi meli, mondo wagore gi adui mamayo wa rech. To mogik, joma tiyo ne county government, wadwa kwayo gi ni nyaka gitine jopiny. Nikech kwa donjo, msara ma ok chulgi, wabro chulogi. Jomosebedo ni gwajwa, gin gi dhirongo, moko wawinjo ni dhi sondu, moko be gwajwa kata Kisumo. Wawache tabia aina hiyo. Waje wafanyie wananchi kazi. Yeah, we will work for wananchi with integrity. Sawa sawa. Bado tiko kawacho kama. Joma uundu. Mariambo. Moluor. Mangoro. Ka ginye ni dhi yombgi. Tangomyo giketho sa gikingi tero. Oki wewe. Nikech. Jakuo. Maja kuwa diera. Menyalo mchiki nabro kuwa ni. Wanyalo chiki. Dongo nwanyo onwa ingiri takitong. Kata kasere. To kata kaya ingiki kwa mwuchika. To bihiri te garita. Hey. Nyisgiuru nikitimo makosa mar nyiso wa. Nyalo bet nene gima jomoko. Kwa aso diyamu wunki dero kwa kinyama. Kinubi.